mari manine wari 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 manine Nafolo le jamana be nyangami Nafolo nafolo le jamana be firike Thank you. dunya ko be na fulu.